sijawaiona.
Toto uko heavy ni bebe bebe. Nizame topeni ni gware gware. Simindi ya fundi wa kuchelewesha. Wanda slow motion.
Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao.
Ooh, yeah, yeah, yeah. Na wazee wa boma walisha sema.